Hallelujah, ngoba loyo abu loyo Jesu lilanga. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Litaba hamanga leyondlela noma izibula. Litaba yabutuka. Habu saka sangathuka kanjani sibula litaba hamanga leyondlela. Ikamana na yonzelu muntu Kristu Jesu. Akudingwa nasibani. Esikuyo na yonzela. Oh, ama. Habu, loyo Jesu lilanga. Akudingwa nasibani. Oh, sithembile na yonzela yokhanyisa. Mama, amu, amu Jesu lilanga, amu timu nasibani. Hallelujah.